will sing for the rest of my life.
Turamukije mwese muri ko muri aba television hitage tunabahakaze muri kino kiganiro cy'umutumire aho nitsete ku kino kiganiro kiro kirafasha benshi kiro kiba ku buzima bwabo rero kiganiro cy'uno munsi ni kiganiro kidasanzwe aho tukubana na mujanye n'uburongozi muri Bibiliya benshi barabona hige no hino uburongozi bamwe bakabushima abandi bakagira amakenga rero uyu munsi ndizera ko biciye mu kiganiro cy'uno munsi hari byinshi muza gutahura Mbese wafashe kubaka neza uburongozi bwiza mwishimikije Bibiliya ko Bibiliya niko kuri dufite uno munsi ni jambo ry'Imana rimurikira ibirenge byacu rero ndafite umutumire aza kutuyaye kugira n'uburongozi imbere yuko twinjira idonido mu kiganiro nashaka ndamuha umwanya idonido yakadukurikirana
akoze cyane murakoze kuntumira nitwa Nitunga Cyril ndo mu pastor mishengero Church of God ikora mu Gihosha mugabo kandi ndigisha ivyigwa ndoramana mu kaminuza.
Yego. Turabaye kandi muri kigana cyo munsi aho tukagana mu byanye n'uburongozi twishimikije Bibiliya urumva ko sanswe uri mu pastori urumurongozi kandi usanzwe unigisha ibijanye jambo y'Imana. Ndizera ko hari byinshi muza kutuyagira ku bijanye n'uburongozi. Imyaka mugezemo muramaze kubona byinshi mu burongozi ari mu bihugu ari mashengero ari mu mujyango ikantu atandukanye twasanga uburongozi mbega duherekeza cambere iyo umuntu avuze uburongozi ni he siguro y'uburongozi twishimikije Bibiliya
urakoze cyane byukuri umuntu ariko arara muri Bibiliya umuntu reka arabe rya sengesho Yesu yagize ariko arigisha bigishobora gusenga yabwiye ngo ubwami bwawe buze ivyo ugomba bibe mwisi nkuko biba mwijuru rero uburongozi ni gicapu c'urutonde kiri mwijuru imana ibigomba ko kiba mu bantu hanyuma uburongozi rero buca buza gushira mu ngiro ico gicapu c'imana ubutungane amahoro mwumvikano kuko uri kurasoma mu bacamanza 21 murongo wa 25 bavuga ngo kandi muri iyo minsi abisirayeli nta mwami bari bari bwagire ngo umuntu wese yakora ico yigombeye urabona ico kibano umuntu wese akora ico yigombeye abakenewe uburongozi abakenewe umuntu canke abantu bahawe igicapu c'Imana cingira ibintu zoja ku murongo hanyuma Imana rigashi bazeza ibyuko by'uburongozi rero nuvuga uburongozi ni itunganywa y'ubwami bw'Imana aha mwisi
yego mugabo umuntu agacha bishya mu ngiro
yego
murakoze cyane ndumvise ko uburongozi muheje gutanga insiguro yabwo kandi zira ko ariko adukurikirana ariko arabitahura icyo dushaka ko nshaka kubaza kandi nihe nkomoko y'uburongozi
urakoze cyane yego inkomoko umuntu yoshura kwibaza ati mbega hasha uburongozi none uva hehe ni ibintu umuntu avukana n'abantu umuntu yemeza hanyuma agaca barongora canke niki mugabo dusomye ijambo ry'Imana nkuko tubavuze ko zatwisumye ijambo ry'Imana dusomye mu Baroma 13 murongo wa mbere murongo wa kabiri tubona uburongozi inkomoko yabwo iva buva ku Mana havuga ngo umuntu wese nagamburukire abamuganza kuko atakuganza kutava ku Mana ukuriho kwagezwe n'Imana nico gituma ugabagabiye uganza aba agabagabiye icagezwe n'Imana kandi abakigabagabiye bazoba bihamagariye gutsindwa n'urubanza rero uburongozi bwose buva ku Mana
bwose
ego aho umuntu ariko ariyumvira mu mujyango ariko ariyumvira mu kibano ariko ariyumvira mu gihugu uyu muntu wese afise uburongozi ku bantu ku rugezo kanaka ubwo burongozi yabuhawe n'Imana ego
iyo tubonye umurongozi kanaka canke umuntu afise abantu kanaka ariko ararongora hama umuntu ariko arabiraba akabona abantu ariko batwaza umukaza canke ugasanga ariko batwara mu buryo butaribwo
ego
ndetse kuvuga ko ubwo burongozi bwavuye ku Mana kuko hari igihe ati ibyiza byose biva ku Mana nta kintu kiva ku Mana mubisigura gute
urakoze cyane ego nibaza ko hariho n'uburongozi bwo muri kahise by'ukuri hariho abarongozi bakoze nabi ego muri Bibiliya turabona ba Sauli kwageze igihe bagakora nabi bakaje no kuraguza mugabo kandi no muri kahise kibihugu turi ko turimvira nka ba Hitlere bajya barabarongozi Imana yashizeho mugabo inge n'umurongozi aza kubyifata nko mu burongozi izo ntiduca tuvuga ko uyo murongozi atashizweho n'Imana Imana izomuhana kandi azotanga raporo ingene yakoresheje uburongozi Imana yamuhaye era barongozi barazifatamo gutandukanye bamwe bakavyifatamo neza abandi bakavyifatamo nabi mugabo ubundi babashizweho n'Imana ego
bige ntagihe gishoboka Imana ishobora gushaka umurongozi ubwo kubgananiranye kana kugira ngo abushye ku murongo nyine ugasangadanye n'ibihano
ego ibyo byarabaye ku Isirayeli Abisirayeli harageze igihe barakora ibyaha barasenga ibigwa mana baribagira kubaha Imana ko bikwiye hanyuma Imana ikirahagurutsa igihugu c'abashuri ubwa mbere hanyuma ihagurutsa igihugu c'Ababuloni baraza barabatera barabatsinda barasambura n'urusengero rw'i Yerusalemu rero birashika Imana igahana abantu kubera bayigararije ivyo turayibona muri Bibiliya byarabaye n'ico gere cyahagurutse uburongozi bukaza bufise ingufu zibasumba bukaza bufise ubasha bukaza bufise igihano kuri Yohanga kuri abo bantu bagarije Imana ego
mbega iyo habaye umurongozi ashitweho n'Imana ntagiye hoshye kugasanga abarongowe n'uwo murongozi batatse gukuraho wa murongozi cyangwa kumusubiriza mbega aho onye nta makonsekansi akurikira
muri ico gihe biravana n'ingene uyo murongozi abariko aravyifatamo ego haraho abarongowe barahishwa n'uburongozi bw'uwo muntu ugasanga bararushe hanyuma muri ico gihe ntibyoroshe kuko iyo murongozi ari we afise ingingo cyane cyane iyo hariho amategeko amushungera biragoye ko bamusubiriza mugabo muri ico gihe babakwiye kwisunga amategeko mbega amategeko avuye iki mbega amanama makuru abivuga ku iki rero ni muri mwe nayo manama hacafatirwa ingingo zuko murongozi wa mubogoza canke zuko barindira ikiringo cyo igahera kugira ngo azomusubiriza bivanye n'amategeko ahari mugabo ni byiza ko abantu by'ukuri bakurikiza amategeko ntihabe ukumukuraho ku ngufu kuko niwe baramushizeho izo byo byose ego
murakoze cyane bitwishimikije ijambo ry'Imana nibihe bintu mushaka kwerekana biranga umurongozi mwiza
ego bo ibiranga umurongozi mwiza nibaza ko nkuko tuko turavuga twisunze Bibiliya reka turaho urorero bwa Mose na Karoka Dawidi abo ni bamwe mu barongozi badasanzwe muri Bibiliya tubona biga ibintu byabaranze nibiki ego urakura araba Mose yari umuntu afisishaka ego umuntu afisishaka uravye muri rya myaka 40 ya mbere yabaye kwa farao ngene yari afise ishaka cyukwiga no gutera imbere mugabo kandi ishaka cyukurokora umuryango wabo iryo shaka rero hamwe n'ugo rukundo ugomba ku bintu bihinduka uraribona mu barongozi mugabo kandi ubona arabantu Imana icisha mu bihe byo gutegurwa kugira ngo ababa abantu bihangana Mose Imana yavuye mucisha mu bugaragwa aramara yindi imyaka 40 akorera Yetiro rero umurongozi n'umuntu yihangana sumuntu ashavura ningoga sumuntu atwagwa n'ijipo jangwe ngo afate ingingo gihuti huti mugabo ubona n'umuntu aba yarateguwe akagira kwihangana hanyuma mugabo kandi umurongozi sumuntu arangwa n'ibikorwa byinshi gusa n'umuntu arangwa n'urukundo agomba kubona abantu biyo bateye imbere Mose ariko ararongora Abisirayeli yaragaragaje ko bakunda hari gihe Abisirayeli bigeze kugarariza Imana Abisirayeli ico gihe bakoze ikigwa Imana kuko Mose yari yagiye ku musozi Sinai arateba hanyuma Abisirayeli bashabwira Aroni ati Mose ntituzi iyo yagiye none rero dukorere iyindi Imana twisengere acharaba curira ikimasa cyigwa Imana aragishira ngaho imbere yabo ngo bagisenge hanyuma ico gihe rero Imana kirabwira Mose ati ba bantu bawe izo bakoze ni bidakogwa none ngomba ndaba ngira ndabice bose hanyuma nsigarane wewe Mose ico gihe arasenze cyane aravuga ati Imana ibuka ngina wadukuye mu gihugu cya Egiputa atahubwo nabarije upfu muhana mugabo ajya abantu bareke rero uyo mutima wo kwitangira aba aburongo uyo mutima w'urukundo urarangwa cyane n'abarongozi hanyuma abarongozi kandi n'abantu batishima batishira hejuru barazi ko bafite icyubahiro Imana yabahaye mugabo ibyo ntibasha babyishimira ngo bahonyanga abantu mugabo abarongozi beza ubona bafite umutima ukubaha kirima muntu ukubaha abantu yego hanyuma rero umurongozi ikindi kimuranga ni ibyimviro binini aho abafite ibyimviro bya kazoza tuguteza imbere abantu ego uri kuraganira n'umurongozi ubona ari umuntu afite ibyimviro birebire cyane ingene abantu botera imbere ingene atorera inyishu abantu bari mu bibazo n'ibindi ego
murakoze cyane gose kuduha uno muco kujanye n'ibiranga umurongozi mwiza mbega hoho tuvuye ku murongozi tukaja ukuntu urongozi bumeze ni gute urongozi bwiza bwubakika
urakoze cyane nkuko turiko turayivuga uburongozi umuntu amaze guhabwa uburongozi mbega bwubaka gute kugira ngo burame butere imbere reka turaba akaruro ka Mose Mose urabona Imana yari yavuganye nawe ngene arokora yanga ya Isirayeli mugabo harageze igihe abona ko ibintu aziwe abikora wenyende icyo ni kintu bamwe muri mu bahinga bise complexe messianique aho umuntu abona umenga yoba mesia agakora ibintu byose cyanke syndrome y'abavisionnaire abo umenga ibintu byose nibo babibona nibo babikora na Mose byaramushikiye.
Nari mu vision so ari karibona umva arimo vision.
Eh abari ko arabibona mugabo byose ntazobikora ngo bishobore. Eh
ni arabibona mugabo.
Eh ko arabibona arabona igicapo gikuri iyereko arashika mugabo ntiyoshobora kwishikana yo wenyene. Mose rero byaramushikiye mu bugaragwa abayisirayeli bose bafite ibibazo baza kuriwe. Akabatorera ibibazo umuntu umwe. Uribaza abantu bavuga ko bari hafi miliyoni 2. Nani kugira ngo yumvirize umuntu umwe rero yetire yaciye mugendera mu garagwa
sebukwe
wiwe ubisoma mu gitabo cyo kuvayo 18 kuva kuri 13 gusha kuri 27 ico gihe yamusanze ariko aracira abantu imanza imanza ntonto naninini hanyuma yetire aramubwira ati izo uri kuragira nibiki ati izo bizokwica nutoranye abantu bagufashe ibyo bikogwa abaganza abantu 10 abaganza abantu 50 abaganza abantu 100 amajana 5 igihumbi tanyima nawe bazokuzanira imanza zananiranye ico gicapo yamuhaye ni gicapo gikomeye cyane ni gicapo n'uburongozi bakino giye gukorerako aho ubona dusaba nyumba 10 ni gicapo n'igisirikare gikorerako aho ubona hariho abarongora peloto abarongora ikompanya abarongora region ibindi ni gicapo uburongozi bwose n'amashengera akorerako rero uburongozi bwiza buratanga buraha abandi uburongozi delegation de pouvoir mu gifaransa aho umurongozi atakora ibintu wenyene mugabo ategura abandi hanyuma akabaha ibikorwa rero icyo ni ikintu cy'ambere ikomeye cyane delegation de pouvoir canke gusangiza abandi uburongozi tubibona rero muri Mose ko yetiwe yamuhaye impanuro nabajya ba Dawidi bose ukuntu bakora warabona ko uburongozi babuhereza n'abandi kugira ngo busangire cyo ni gicapo cy'ambere gikomeye mugabe iki ni gicapo gikomeye tukibona muri Yesu Kristo Yesu Kristo ariko arubaka uburongozi bwiwe hamwe iko muri kwa cyacu cyamuzanye yubatse umugwi rero uburongozi bwiza bwubaka umugwi w'abarongozi umugwi w'abandi barongozi Yesu rero yahisemo 12 hari igugu ryinshi rimukurikira mugabo yarabonye ko hari abantu 12 yoshira ko ingufu zose yotegura kugira ngo bamufashe igikorwa camuzanye mwisi rero uyo mutima wo kubaka abandi barongozi kugira ngo bakore igikorwa neza ni ikintu gikomeye cyane kiranga abarongozi kiranga iyubakwa ry'uburongozi buzorama ego
Mene abatega mkuzi imana.
Ego.
Turabona abantu baba ya barongozi byamamare ku isi. Bagize impact ku isi.
Ego.
Mbega nkuno musa muntu kadukurikirana. Avuga ati je ndashaka kuzoba umurongozi akomeye ku isi. Umuzi umuntu ugira impact ku isi. Mbega ho bari ntambo ku muntu ashaka kugira ngo ashike kuri ku rwego.
Urakoze cyane. Dukuri hariho umwe mu bantu banditse ibijanye n'uburongozi yitwa Maxwell. Yaravuze ati umurongozi rero ntacikina naribonye ejo canke ejo hari ku rugendo agenda arafata buke 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 kandi iyo hari intambuka naka ahushije uyo murongozi haragerege bikagorana rero hari intambuko zitano yavuze nizo umuntu yogerageza gusubiramwo hanyuma kandi uzibona no mu barongozi kanaka bagende bazicako umurongozi atangura kuba ari umwe mu bandi bantu basanzwe mugabo kubera kumbure ibibazo kanaka bibajijwe kubera kumbura amaperedo furabaye ugasanga uyu murongozi aratoranijwe aratoranijwe gutoranywa rero mu burongozi ni ntambuko ya mbere mugabo kubugumamo n'ubukubukuriramo nirindi shuri kubera intambo kigira kabiri umuntu ahamagariye gukora n'ukubaka imigenderanire n'abantu Imana iguhamagariye kurongora kubera abo bantu bisaba ko bagukunda bisaba ko bakwiyumvamo kuko ni muri abo nyine uzotegura abagufasha ibikorwa
rero ngira ucuba umwe ngo wawimanuye
wawimanuye ugiye
uyo migenderanire
aho iyo rero n'iyo kosa abantu benshi bagwamwo bakabona umenga bahawe uburongozi bosha nyine bafata inkoni y'uburongozi bagahamagara abantu kubikorwa bagategeka oya Yesu siko yakoze Yesu yarafashe umwanya arabana n'intumwa arasangira nazo arabihishurira buryo yagiye kubaha ibikorwa mu nyuma bwari bwa bucuta ariko arubaka aha abana barusha akavuga ati ingo tugende hariya ku musozi tuganire dufungure mwarushe rero iyo ni ntambuka igira kabiri komeye cyane iyo umuntu yajije kushigwa mu rongozi kubaka imigenderanire gusangira n'abantu kubitaho kubakunda ego hanyuma intambuka igira gatatu ni ukora ibikorwa ni ukora ibikorwa aho abantu utabagumiza gusaba iminsi mikuru y'imigenderanire mugabo ubashira ku kivi mugakora imigambi bateza imbere hanyuma uri umwanya rero wo gukora ibikorwa nihugende ubona abantu impano zabo nugende ubona abantu ngene bashoboye hanyuma rero gashogera kuri ya ntambo igira kane yukubazeza ibikorwa ukazeza ibikorwa abantu mwabanye ukazeza abantu burongozi kubera bakwigiye ko mugabo nawe wababonye ku kibuga ngene bakoze rero iyo ntambo ya kane iyo muntu umaze kuzeza abantu uburongozi ukabona ngene bari kwabikora neza bakaza baraguha raporo mukaganira naho rero ubutarukiye kuri gwa rugezo gukuba inararibonye yego umuntu agerageje kuvuga izo bicapu akaraba ubuzima bajya ba Paulo babayemwo ngene cankereka nyine tuvuge kuri Yesu Kristo ngene ahamagara abigisho bakabana hanyuma mu nyuma agakora ibikorwa bakabona ngene ariko arabikora agakiza abagwaye akabona ngene ariko arabakiza mu nyuma nakabatuma ati nimugende mukize abagwaye bagakira hanyuma mu nyuma akagera igihe akabarungika ati ureyo ni mugende nzobahamuhe mu yera zobana namwe ubona na Yesu ari nk'ico gicapo yabayemwo aho hagera igihe abantu Imana yaguhaye ugategura hagera igihe ukabaha ibikorwa hanyuma bagasigara baguha raporo yego nk'uko uyu munsi abantu bari ku kibuga bakorera Yesu baraporo Yesu
nakoze cyane rwose ndizera ko kadukurikira mikano kanya bahije gutahuza ntambuko z'uburongozi umuntu ashobora gucako kugera ahantu ashobora kuzana impinduka idasanzwe aho aba Imana yamutumye mbega ko tubanze kino kiganiro mbega ofisi impano ushobora guha abakozi b'Imana cyangwa abandi barongozi bose kugira ushobora kuba ku burongozi burama
urakoze cyane mu by'ukuri abarongozi bariko barakurikirana ikiganiro no bahamagarira kugira umutima wo guca bugufi ni kenshi iyo umurongozi abonye ko amategeko amukingira ahakwa kugwa mu gerageza cyo gutwaza umukazo mugabo ivyo bintu nta buntu birimwo ariko nibabone ko abo bantu barengumisho y'Imana nibabone ko abo bantu Imana nabo ikora bategurira ibikorwa bihambaye hanyuma bashira umwete bashira umutima kugutegura abantu hanyuma ikindi nuko bogira umutima ukwemera bagaha abantu ibikorwa bakaderega amapouvoir abantu ntibagumane ibikorwa ntibabone umenga bazokwama ibi bidashira nimwibaze na Yesu Kristo umuntu yizigiye abantu nka Petero ba Petero rukamze bamwihakana ba Petero rukamze basokora inkota bagacugutwa umuntu mugabo Yesu arabitegereza ati nubwo biruko mugifise intege nke murafise imbuto y'ubwami bw'Imana ndabizigiye nimugende ukibuga rero abarongozi bubahoke bahi ibikorwa abantu kubera abantu bakurira mu bikorwa hanyuma kandi bizigire ko kugubuntu bw'Imana igikorwa ari cy'Imana urongozi n'ubw'Imana Imana yagitanguje izo gisozera ego
murakoze cyane ndabashimiye cyane kuvyimira mpeje gushikiriza kubijanye n'uburongozi twishimikije ijambo ry'Imana mbega mukozi w'Imana ikindi gihe twabatumiye cyangwa twabakeneye ngo mushobore kuza gutanga umuco ku yandi mateme cyangwa ibijanye n'uburongozi muzoshaka kuduha umwanya wanyu
ego uzaba ari umunezero wanje kuza gusangira na bene data kuza gusangira na n'abarundi n'abakurikirana televiziyo y'Itage teme yose nabo bafisemwo ubumenyi kanaka
Ego. Murakoze cyane. Ndashimiye cyane wese kwa televiziyo y'Itage mwiga cumutumire. Ndizera ko hari byinshi mwakiriye muri kino kiganiro aho twumvise uburongozi, insiguro y'uburongozi, inkomoko y'uburongozi n'ibiranga umurongozi mwiza. Eka turabona n'ukuntu umuntu ashobora kuba ku burongozi bwiza n'intambuko zitandukanye umuntu ashobora guca kugira ngo umurongozi atane impinduka aho aherereye. Ndizera ko hari byinshi byiza yatanze mwakiriye kandi biri kubafasha mu burongozi bwanyu cyangwa abo bose bari mu burongozi no munsi cyangwa baje mu burongozi ejo kugira ngo batohashike bamaze kwitegura neza. Rero murakoze cyane mugire ibihe byiza aho muri hose.
God gave me a song I will sing for the rest of my life.